Uhlaziyo umaskandi uthi iyodwa into eshaye abantu nge-album kaKhuzani. Uthi abantu bathathe bakuthathela phezulu ukuthi uKhuzani uzokhipha i-album basebelindela into enkulu kanti i-album izovele ibe normal. Bona basebebona sengathi i-album iyabheda.
Ngisacela ukuphawula nami labafowethu nge-album kabhuti uKhuzani phansi enkandla emahlathi amnyama esanda kuphuma ehloko sithi ithawula nomqhele. Ngicabanga ukuthi bafowethu leya album ngeke sisho ukuthi inamandla futhi ngeke sisho ukuthi iyabanda, but mina into engiyibonayo abantu basuke baba nama expectations amakhulu ngealbum kaKhuzani ebizophuma, only to find out ukuthi mhlambe akaculanga ngendlela ebebefisa ngayo noma ngendlela abebelindele ukuthi uzocula ngayo. Isibonelo, awubheke nje lapha kwi-album ethi Inja noGodo, ubheke iy'ngoma zehawu, ubheke iy'ngoma kafuturishe kuzona uSphe nakafuturishe kuzona uLuve wakadubazana ebese uyiqhathanisa nalezi eziphume manje, ngicabanga ukuthi umehluko ube lapho kakhulu. Kodwa akusikhona okwami ukuthi mina ngithi i-album iyabanda noma i-album iyashisa.